I've completely ruined my chatty or my clone hero screen rather. Yeah, this has just been a fucking cursed scenario. I don't know how to get rid of all these amphibious assholes that have taken over my stream, but thanks for watching, comrades. Da 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 da